Ah, baadaye. Baadaye. Hii ya hand life.
Ipite. Uilode ipite kwanza.
Naam.
Uilode ipite.